Nā koe ia tētahi o ngā rā hae hae ngā kau I te hītori hou o Aotearoa. E whakatata ana tātou ki te kotahi tau I te parekuratanga o ngā ihirama 51 I ngā whare karakia erua I o tautahi. Hei tā Hania Douglas, he rā tēnei I panoni ai te ao.
He karakia te mahi a te iwi ihirama I ngā rāmere.
My dear brothers and sisters,
engari I tēnei rā, ka mahara nui ki te parekura I pā kotahi tau ki muri.
We lost 51 people and then the same amount of people is also injured too. And many of them is traumatised, so it's really a difficult year for us.
I kōrero a Pirimia Jacinda Ardern mō ngā panonitanga ture I hua mai I tēnei take. Engari haunga tērā I mihi hoki ia ki ngā pārurenga me o rātou hapori.
Christchurch in this region, very sadly, has experienced far more than ever any community should ever be expected to experience and endure.
He oi anō, hei tā tetahi o ngā pārurenga I puhia I taua rā, me mihi ngā uri o Aotearoa mo te tāwharau I tōna iwi, I te wā o te onge o te pūko nohinohi.
New Zealand is a peaceful country and we have lots of eyes and ears around here too, so I know New Zealand peoples will look after us during this time.
Ka tū te hui mahara ki tēnei parekura ki te paparehia o pūtaringa motu hei te rātapu. Hania Douglas, te karere.
He mahanga kaupapa whakamaumahara e tū ana puta noa I te motu hei tēnei rā tapu nei. I tū te whakamaharatanga a motu, kā tū te whakamaharatanga a motu ki Horncastle Arena. I o tautahi, te toru karaka I te ahiahi. Huri rā wāke ki te whakanui ātara, ko te whakātūranga toi umādei, kā tū ki te TSB Auditorium, ti matā nei te tekau karaka I te ata. Hei te rua karaka ki te papatākaro o te ana kiwi I tāmaki makaurau nei, kā tū he whakamaharatanga ki ērā I mata. Okay.